Alléluia. 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 Johan 19, verse 28. Fundiyanga lendlela. Uthi emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Kunezinto uJesu adlula kuzo ezaziyokwenza ukuthi umbhalo ugcwaliseke. Ngamagama ubengekakwazi ukugcwalisa umbhalo engazange adlule kulezi zinto. Uma ufunda same chapter verse 1 lithi sikaNkulunkulu uPilato wamthatha wayeseyamshaya. Verse 2 lithi sikaNkulunkulu bamthatha bamthwesa umqhele wameva bamfaka ingubo ebubende. Verse 3 bese lithi sikaNkulunkulu base bayamukula bathi Nkosi. Verse 4 lithi sikaNkulunkulu bamkhipha uPilato wamletha ebantwini egqoka umqhele wameva efaka ingubo ebubende. Wayesethi kubo, bukani lo muntu, bhekani nami umuntu. Ngaleso sikhathi uthwele umqhele kodwa wameva, ugqoka ingubo ebubende. Wayesethi bhekani lo muntu lo. Uverse 4 lithi sikaNkulunkulu, verse 5 bathi cha mbethele, asimfuni lo muntu. Ingubo ebubende vele kwakuyikhala yayigqokwa amakhosi, kanti vele bazomthwesa umqhele wameva. Basebebisa kuPilato wayomhlola. Lithi sikaNkulunkulu uma esamhlola akatholanga icala kuye, wayesembuyisa ebantwini wathi angilitholi icala. Basebethi abantu mbethele, mbethele. Lithi sikaNkulunkulu basebethi kuye babekhuluma noPilato bathi akusiyo inkosi yethu loyo, kodwa imethele. Lithi sikaNkulunkulu uma bezwa ukuthi uJesu uyibizile ngendodana kaNkulunkulu wayesevukwa ifiye uPilato, bathe bembuyisela kuye wathi cha yibe ngakhulula, akongitshela iqiniso umbani kahle kahle. Wayesethi uJesu ukuba ubungawaphiwanga yimi amandla, ubungeke ube nawo amandla phezu kwami. Lithi sikaNkulunkulu verse 28 sezenzekile ke zonke lezo zinto. Emva kwalokho sekwenzekile konke lokho ukuba umbhalo ugcwaliseke, wayesekhuluma amazwi wathi ngomile. Abafundi beBhayibheli mabakhuluma lezwi baye bathi yonke into enziwa amaJuda awayisili into noma wayivali into engazange aphuziwa yini. Umathi uJesu ke ngomile, umulalela ivesi elizolandela lithi kufeziwe. So umethi ngomile wayichaza ukuthi sekufike ekugcineni la ngifaka khona isignature. Ivesi elilandela ukhuluma amazwi athi kufeziwe. Ngamanye amagama le khambu babemphuzisa lona wayiphuza ikhambu lokugcina elalichaza ukuthi umsebenzi uqedile. Umethi ngomile wayesho ukuthi ngizosayina ukuthi yonke into engiyizele ifeziwe. Kodwa lalela, ngifuna ukukhuluma nebandla likaNkulunkulu, ngihlale phansi. Uthi uJesu ngomile, ivesi alifundela umthande kwayo lithi wakhala uJesu eshiwo uNkulunkulu wokuqala for the very first time ezizwe yedwa. Futhi mpostoni inkolo yami ithi ngenkathi ethi uNkulunkulu wami kwakungakhala uJesu, kodwa kwakukhala thina singabantu sikhala kuJesu. Ngoba uNkulunkulu akakaze kuNkulunkulu kuJesu, kodwa uhleze mbaba. Umathi uNkulunkulu kwakuyithi simncenga sithi ungaze usifulathele kulo mhlaba okhohlakele kanjena, kwakukhala thina kahle hle. Lithi sikaNkulunkulu waphinde wakhuluma amagama athi ngomile. I am thirsty. according to the word. Zimbini ndawe eBhayibhelini lakhulunywa khona ngokoma. Eyokuqala uJesu uhlangana nonkosikazi waseSamaria. Umthola phezu komfula. Uthi kulonkosikazi ngiphuzise. Uthi lomfazi singamaJuda. NamaSamaria namaJuda siphuzelane. Uthi uJesu ububuwazi. Ukuthi mbani othi kuwe ngiphuzise. Nesisa wena imi. Bese mina ngikunika imfula yamanzi akubhosayo. Bese ngithi sikaNkulunkulu kube muna phakade. Indawo yokuqala leyo. Indawo yesibili mpostoli John 7 verse 37. Kuhlangene abangcwele bekwi-conference. Sebekhonzile abangcwele baqedile ukukhonza. Sebethothe amabhethi baphuma bayahamba. Wayesememnyango uJesu babuka. Edabukile enhlizweni. Ukuthi bebehlezi 7 days ku-conference. Kodwa uJesu babheka bomile. Wayesakhuluma amazwi. Wathi umekhona owomileyo. Ake seke maphuze. Njengokusho kombhalo. Njengokuphuza umfula. Njengamanzi okuphila. Baphuma ku-conference labantu. Kodwa uJesu uyakhala enhlizweni. Uthi hayi bomile. Bese lithi sikaNkulunkulu. Malichaza ngaphansi. Lithi wayekhuluma ngomoya engcwele. Holy Spirit. Wayekhuluma ngomoya engcwele. Ababezomamukela. Nangu uJesu. Ohlezi ephuzisa abantu. Ohlezi elethi ngiphethe umthombo. Umese siphambanweni sakhe yena ke manje. Sibuzwa khuluma amagama athi ngomile. I am best. Kanti ivesi elingemuva. Lithi wayeqeda ukuhlukana noNkulunkulu. Ngenxa yezono wakhala. Wathi Eloi. So ngenkathi ethi ngomile. Uchaza ukuthi i-disconnection. Ukwahlukana noNkulunkulu. Kuyamshiya umuntu omile. Ukwahlukana noNkulunkulu. Kuyamshiya umuntu omile. Ngoba ayikho into esinika amandla ngaphandle kukamoya engcwele. Ayikho into esinika isibindi kulesi sikhathi esibi kangaka ngaphandle kukamoya engcwele. Ayikho into esenza sibekezele ngalesi sikhathi ngaphandle kukamoya engcwele. Ayikho into esenza siphikelele noma ikhathi ingavumi ngaphandle kukamoya engcwele. Sizwe uJesu ethi ngomile. Ngizothi mina ingaphumi conference somnini. Ngoba yikho imnandi impilo yokuthi uhambe kuye bese uzizwe somnini. Ayikho imnandi buhlungu uyadatshukelwa yibo bonke abantu. Ngenxa yokuthi le nto bewayizwa, bewayinambitha, bewayiphatha, iyaphila kuwe, bewahamba nayo, uningasekuyoma. Sengivana kunendoda eke yahamba nomoya engcwele ebizwa ngoSamson. Lithi sikaNkulunkulu umekehla nje umoya engcwele bekebonakala ebamba amageyithi ewasusa, ebonakala ephatha umhlathi wembongolo kuze amafilisti inqwaba bese waqeda ngomhlathi. Uma nje kekwehla umoya engcwele lithi sikaNkulunkulu amafilisti asenza indlela yokuthi singambamba kanjani. Ngase bedidila ilahamba. Lithi sikaNkulunkulu wamncenga amandla akhe akuphi. Walokhu edlala ngaye ngawavezi. Aphanthile embeka emathangeni. Uthe engahlala emathangeni wayeseyahamba umoya engcwele. Wasale engumuntu. Wayesekhipha imfihlo yokuthi amandla amanani. Lithi sikaNkulunkulu uthe engaqeda umunye wamagoda ekhanda. Ayisethi uDilala, Samson nawo amafilisti phezu kwakho. Lithi sikaNkulunkulu wathi, ngizovuka njengokujwayela kwami. Bese lithi sikaNtakazi, ukuthi uNkulunkulu useke esukile kuye. Akazi ukuthi akasekho uNkulunkulu. Ngoba uma engasekho uNkulunkulu, noma besingathanda ukuvuka, akuvukeki. Akuvukeki. UJesu nomile. Ngizothi mina sake siyikhaleleni singaphumi kule conference somnini.